nawe ndakwaza mu buzima bwa misi yose wewe ubahe gute urafise ikindi kintu ukora hambavu yo gukora comedy
eh duvise byinshi naho atabivuze aratinya nende nimbutinya kagenda bivuge we nimbutinya kagenda bivuge akasikambera nkora gutembera mu masite akazi nkora akazi kambera gutembera mu masite
urafise uwo mukundanye urubatse bimeze gute
na jemfise uwo dukundanye kandi dukundanye vrai bya vrai naho mbona ndi muri yakazi yanje avuga kweri nacho bitwaye kandi n'ikintu cy'umutwaye me
abakoga baratubana mu barabara eh nabasazi kumugora bangiza ati ngende kumutongoza wa mudeme ngo yangu mucheza komedi ngo ntitwokundana batinda biraduga barabona ko arakazi duhuye mu barabara ni mijana cyenda mama cyana 5 mijana igihumbi
me ari abantu bifuza gutumenya uko nyene tumeze tutambaye akazi ka komedi barifuza none musi nyene abakobwa beje kundi fara akobwa batatu ko bankunda rwa toya mwetenye
donc niki heciza mumaze gukura muri komedi cyanke mwabonye muri komedi
aciye ivyiza ni byinshi
washobora kutubwira nka babiri canke batatu mu basani mumaze guhura mukaramukanya mu basani dusanzwe tuzi nga mugihe gucu Burundi
mu basani ba mbere hariho Natasha
numvikira ibintu
hariho Natasha
Fizo Dreke iyi show ya yagutse umunsi wiraide akiza kuririmba konzira kikonge konzi asa to be barorilo bose ubona mwarorilo twajya no ku stage imwe kwasagarorilo akaririmba dutambana nga rero ageze nga natwe nga me nugwego tugeze ko ah nukuri tugeze raba mbere mu Burundi urabona kuri iya nzu ucuku ukacukata hariya mukubamfu ukacugenduko
ahubwo mbere nakuko yo ntumande yagura TV Iciza TV nkaza ndaraba abakomedi nabandi basani bo mu Burundi
Nuko mutubona rero twatwageze kuri rwarwo rwa baba comedie basanzwe bazu cyane mu ntara yacu ya Rumonge basanzwe baremesha iminsi mikuru bakora ibintu bidasanzwe ndabaramukije bite muri mu bikinga ndabona akazi nyene kabishe none ikarata none ko mbonye muce muzinyegeza mwadishite abakomedia dusanze twemera kabisa miko murakina inkarata
oya gusibi komeni bila abana abishite nga bashire abana baba wepe
yego twari tuje kuganira namwe rero uyu munsi oya je shako tuganira jewe nyene jewe
shako tuganira
ni je shako tuganira
na blame komeza tuvumbura
Thank you, merci beaucoup. Murakoze kandi namwe musa neza mwo umenga mwo gamata ubuke oya ni muke Sare mwakoze kumikaze akunzi b'Iciza TV turabaramukije mwebwe mwese aho muherereye abari hagati mu gihugu abari ngaha mu gisaga cya Rumonge mu ntara ya Rumonge abari hanze y'igihugu turabaramukije twongera tubahanikaze uyu ni wa mwanya gukurikirana ikiganiro cyiza cyane harimo udukomedi kandi harimo n'inyigisho mudukurikirane reka rero tubabaze amazina yabo tubabaze naho baherereye n'ico bakora
nabaweshire mugabo
Ah ishura yega tugana ku murongo
je bayitwa bukuru Jean Paul mugabo izina y'igistar bayitwa kibutura mugabo no munsi mwamvumbu yatakibutura nambaye fresh ah arakomeze neza kabisa ubana no bwangu no munsi ko nabushokoje mwasana na shokoje no bwanu nawe ivugiye mugabo yega we
je banyita denza ko dunia kuko amkanye nkono banyita gutoma pesa Izina ry'akazi nkaba nitwa kipataro cyaheze cyangwa gikoti nkaba ari je ndi babalao nga nyene
mvuba ibabarao je cyamba mamarao urasuzuguye kwere
None mwashobora gushikiriza we kwatwumviriza ni kwe kimwise ayo mazina.
Ayo mazina. Cewe iyo ndi kukazi kanje kaminsi yose. Bishaka nambaye urubutura rugera ash. Magadiro cyarukora hasi cyarugenda rurakumura. Bacabanye twa kibutura.
Reka tubaze urya wundi nawe bari kumwe ni kwe kiwise iryo zina.
Je ndakunda amapataro cyane. Manini manini. Eh niyo ngunda kumfisi panaro. Ariyo ndari guhaye kuri amajipo atandatu. Ugrama jipatandatu mwibutura imwe.
Nkuko je sanswe ndabazi. Nkunda kubabona muri ko mwagira udukomedi ku minsi mikuru ku mabarabara. Iyo habaye iminsi mikuru dufate nga muri province rwange. Ndakunda kubabona muri ko murashikiriza nyene ibintu biryoshye mushikiriza abariko abaje mu birori. Murashobora kubwira we ko batwumviriza ayo makomedi yanyu muyategurira hehe mugeze ku rwego rungana gute ku bijanye na komedi.
Chagugwego tugeze ko nubwego rugasha rukomeye tugama komedi yacu tiyategurira aho tugeze cyanye tugategurira muhira kuko naho twa turi mu barabara n'uyu mu peti wanje turagenda nyine mu barabara turagera dukomera ataka komedi ko iyo umunsi badutumye ko tusha tugategura tugeze kuri wa munsi umunsi wo badutumye ko chatuka kina abantu bagatwenga n'imbavu bacabazifata n'imbavu sangare hatari.
Ego, reka mbaze urya nawe. Kubijanye na komedi wewe, waba waravyize canke n'ibintu nyene vyahujemwo, vyagenze gutubwira ngo uyumvire kuja muri komedi.
Komedi ni imano. Kuko atari imano namunigisha komedi ngo ayishobore. Oya, komedi ni imano. Ni imano imana yatuteguriye twebwe tukivuka. Ndetse tubamwe ndabahaye imano ya komedi. Kuko namunigisha komedi ngo ayishobore ayitore. Yanikunda ijya ni imana imana yaduhaye nagashima imana yaduhaye
eh nk'ubu rayo muvuga kuti jewe dufate jewe urumva sinashobora gukira comedy
eh
yeah nshobora wewe ntabyo ushobora
kabisa
kumenga jeno bisho nuruhe gwego canke mwebwe ni giki mwipfuza muri comedy wanyu ni giki mwipfuza ko mwoshika kuko hari abantu benshi tumaze kubona komedi imaze kubateza imbere sinzi mwebwe kungene bimeze
twebwe ikintu twipfuza kweri turipfuza kwanza gufashwa maha muri province rumonge kuko umaze kubona uri kuragira ikintu uri umuntu muri abantu babiri mukabara umuntu wa gatatu abafata mu mugongo nta kuntu ntimutera ni ntambwe nimpaka muronke umuntu abafata mu mugongo kugira akazi kabo kagende neza ntubone naba bantu ze bakigingi bande bagasore batera baje imbere barafise umuntu abafata mu mugongo kuko na mama wawe yakuvyaye adafise intuze yo kuguheka mu mugongo isimbizo wumva wokura gutuko kurira muntu kine gikunda icyo nticyo gukunda twa nicyo twipfuza rero ko hari abantu bodufasha muri iyi ntara yacu shasharumo yo hatufasha kugira turabe natwe ko twa kwa dogo musozi tukaburenga
none wewe mu bakomedie wose dufate ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi dufite abakomedie benshi nuhe mu komedie wigira kuvuga ati jewe ndashaka kuzoba nkanaka shaka kuzoshika kuri rya gwego nakana wageze ko ntinkande
make imwe je nshaka ko ari je banyigira ko je nshaka kwigira ku wundi shaka ko ari banyigira ko je gasore bande bakigingi shaka ko je banyiga ko banze bandaba nigirya mu type kuko je nga mu Burundi na mukomedi numero nijibani nyaje mbere bambonye duhuye ahantu bacavuga kijyari gikoko je nije ndi wa mbere mu Burundi niko ice dutandukanye niko bari muri capitale je ni ma capitale ariko tugiye hamwe me baje babiri je ndabaruta no tugiye mu barabara twa turi mu kazi kamisi yose nije noronga abantu bese bya kunshengera kuri ko bene koko nije ndabaruta rero tuvuje nico ndabaruta naho abantu tamahira ko je ndabaruta izina
mu gikorwa nyene wa uriyemera wowe ukora wowe nyene nkawe wowe nyene. Oh, mu buzima bwa misi yose ngaruke kukindi kibazo mu buzima bwa misi yose mwa mukora iki buzima bwa misi yose.
Cyo buzima bwa misi yose twa dufisha akazi gakomeye naha akazi kagiye karacumbagira kubera iyo asanga ari ata twara dukora akazi kingwa ingwa zijyaje kwandika ku ishuri. Tukora amasabuni ajya y'amazi mugaba akazi bukace gacumbagira ubu twibereye mu hiruko nyine turi bishomeri. Nakaze dufise.
Okay. Nawe ndakwaze mu buzima bwa misi yose wewe ubahe gute urafise ikindi kintu ukora hambavu yo gukora comedy.
Dufise byinshi. Naho atabivuze aratinya. Ninde nimbutinya kagenda bivuge. Wewe nimbutinya kagenda bivuge.
Ufise akabati.
Me ndagira akabati mfise. metwe twakora ingwa amasabune twakora ariko twabonye ko haja ikiro gitinziza ni mu bosa guhemba acumbagira nawe tucumbagira nkawe uranyumva ehe tucumbagira akasikara komeye je ngamwe mwisite mbaye ko nguvuza amaso namaboko ni nguvu zanje niko kazi mfice kambere kanini me dufite kazi kenshi ha tugadondaguye twohera uno munsi gushikira tariki uno munsi dufite ngaje yo ngamuhira kuganirirwa mbuze umwanya akazi kambere nkora gutembera mu masite akazi nkora akazi kambere gutembera mu masite
akazi gakomeye
ndi gutembera niko navumbura akazi utujopu ariko numva karaka eh komitoro bakene akanaka akona kazi ko ironderera akazi wonyene iyo ni diplome yacu me akazi je nkora kuma studio gukana amasizo amaki ariko akosinda gashira imbere ariko ikazi ka morani kujya mu masite gutembera mu masite niyo kazi ka mbere je nkora
akanyiko kazi we
ufite eh mfise ngaha eh ne uyu atinye kubivuga ati
naci wayumvugiye ndabona nyene ko muri aba basore bameze neza shaka kubabaza bakundanye canke murubatse ariko batumbiriza kugira ngo bamenye ari byo bagomba kubamenya ko
twebwe turakundanye turakundanye mugabo kuyadukundane byaciye kure tugitangira akazi ka comedy abakoga ahora tubona mu ibarabara eh n'abasazi n'abasazi ku mugoro bangiza ati ngende kumutongoza wa mudeme ngo yangu mucheza comedy ngo ntitwokundana batinda biraduga biraduga barabona ko arakazi duhuye mu ibarabara ni mijana cyenda mama cyenda tanu mijana igihumbi acha turakundana pole 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 ubugeze kugwego amvise umugore kandi umugore mwize mubonye vuga ati eh kiyo abantu barantangara ati ujya bakunana n'ujya mu comedy ubure narabemeje niko mbega sinza hana hagiye namubereka eh namubereka mugo mwese mwagarutse cyenze mubereka muboneka ari mama rao umugore cyenda mufise kabisa
nawe rekanda kubaze urafise uwo mukundanye urubatse bimeze gute
na je mfise uwo dukundanye kandi dukundanye vre bya vre naha mbona ndi muri yakazi yanje avuga kweri naco bitwa ikabi nani kintu kimutwaye me tugitangura abakobwa bazaje n'inkuna na wewe abaganzi bonwenga ariko baje gutahura ko arakazi barifuza ko dukundana bidagikunda uranyumva je umukobwa umwe umukobwa naramukunda amije kubira kajya kazi arame bana rababara ariko buje sinagira ugwego ngo uyu yaramaze kugira ugwego runini
ageze kunambi
ageze ugwego runini afise umugore ariko je bado je na cipanga ko ndacari windi babwira ati nibukebuke ariko mfise ubwa dukundanye n'ubunyana vuye ngavye nyene kunye cyabo hanyira ubunyene turakunda kwere vya vre utubonye turi kumwe turakunda kandi turakunda kwambara udukuple
ubabonye aca bibwira abantu kabisa
turakunda kwambara udukuple dusa dusa kuba ebana turi mwe baramera batubonye abaje bijya ndubwe komedi niko kora ko twari twaba komedi me ari abantu bifuza gutumenya ukunyene tumeze tutambaye ya kazi ya komedi barifuza nuno musi nyine abakobwa beje kunde fara abakobwa batatu ko bankunda rwa to ya mwete nyine
tijewe narahejeje
uranyumva kuko basigaye batuhiga batakironka babonye ko haje ahantu hari ikintu
eh urumva kare babo menka mu yabasaze
eh ariko babona ko hari ikintu haje ahantu wowe akora kazi meje mu ikomine sindodora mu profesa sindodora cyavuga eh baje abantu barakomeye eh turazwe
okay murakoze cyane hanyuma rero shaka kubabaza kandi ikintu kibazo mwebwe donc niki hechiza mumaze gukiciza mumaze gukura muri comedy canke mwabonye muri comedy
acize ibyiza ne byinshi ibyiza ne byinshi kwere rero vuba tugitengira comedy n'ubu tugezeho turamenya nyina n'abantu batandukanye abasani batandukanye je nta musani numwe mu Burundi ntazi ntararamutse ntaturagwana mu nda nawe tuziranye n'abakuru benshi cyo nico ciza jewe naciye mvuga ati akazi ka comedy nakazi kweri
washobora kutubwira nka babiri canke batatu mu basani mumaze guhura mu karamukanya mu basani dusanzwe tuzi nga mu gihe cy'u Burundi
mu basani ba mbere hariho Natasha
numvugira ibintu
hariho Natasha hariho Big Fizzo hariho Satubi hariho n'umugenzi wacu mu comedy nani Gasore Gasore kabisa Gasore n'ubu turavugana ku telefone mutima bande no bavuga ni benshi ni benshi
uramvugira
ni benshi kabisa
Rega tuzujya nawe hari habasani mu bajanye na comedy bakomeye mu maze guhura nabo canke mu basani bimiziki wewe uvuga ati jewe kabisa ntiyemeye ko duhuye n'uyu muntu
abasani ni benshi Fizzo tureke iyi show ya gusa umunsi wiraide akiza kuririmba konzira kikonge konzi 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 uya vyo twari cyeye ku mezi imwe imezi imwe turicara ku meme abantu batsane bajya abantu bakomeje bije na fizo bera banyi gitangaro aho dushika honorable honorable ugasanga tukicana honorable dufashe mu noki ako adukita migero honorable aho no baratangara bijya bintu bajya batiba rakomeye me basanze ko nabura matari mu matari turi kumwe tuko turafinera abara matari eh ni hatari bana twe WJ bande ba fizo ba satubi ba rolilo bose ubona ngarolilo twajana ku stage imwe kwasagarolilo kararimba dutambana nga rero ageze nga natwe nga me nugwego tugeze ko ah nukuri twe turabambere mu Burundi turabambere mu Burundi kabisa yego
niki kimwosaba abari kubatumviriza kugira ngo mushobore gushika ku yindi ntambwe niki kimwoshikiriza abari kubatumviriza niki kimwosaba
Teacher dusaba nkabo bari ko baratwumviriza canke bari ko baratubona natwe batugirira ingufu batushigikire ega ni igitoki kigize kimaze kugira guheka kigaheka umwana munini utagishigikiye ni giti kiragwa eh natwe ntituzoze kugwa kandi twari tumaze koronkize na ngaha mu ntara yacu nshasha rumunye batushigikire
Nigiki usaba abari kubatwumviriza nigiki usaba leta canke abaje abakuru bo muri kino gisagaca rumonge kubijaye na comedy kubijaye no kubashigikira
Icyame dukane chance ko twebwe dushika no mu Japan hari ko dushika mu Japan kuko ama chance yimbwa ari mu binono uranyumva twa ama chance yacu ari mu ngufu zacu nubwenge bwacu uranyumva dushaka ko abantu bose bitandukanye si mu rumonge gusa no hanze ya rumonge munara izini nara tofauti ko bo twiyegereza ko twe turakina ibintu byose turakina dukuyemo ivyo bufu abantu bafuye ajya bari kugandaro ariko iminsi mikuru yose twe turakina ko duwashize gusa yo kita dukina kadukure dukora ikintu kijane cyo dutubwiye me dushaka ko abantu muzamara dutumira mu vise iminsi mikuru y'ubugeni mari ibiki tuza kuba kubanezereza abantu aho mugatwenga sanga mu bugeni muko muratwenga twenga bugeni mucabu twendeza eh kuko haja umusanga urongowe agi musaya nibikunda bisako bose bagomba baryoherwa twe ni mu Japan twa ngikina turavuga ngikina turavuga cyarabo igihindi icongereza igifaransa kuko kandi nimwe tutavuga dushaka abantu baduhisha chance kuko tukena ama chance menshi gushika ibijumbura Tuje bujumbura ko turaronka chance yo kuhaza ngo tuhagume tuje bujumbura go bipa no kugaruka mu rumonge tumaze kujya amacense tumaze kujyana mu rumonge ku magara he dushaka dushika na handi amacense agashikaho kwa dugeze icyo ni mvuri yavuye giye kuhagwa ni gihe usike yashiye njo dushaka amacense
okay mwambiye hamba vuye gukina comedy mwambiye yuko mwari musanzwe mukora n'amasabuni ndumva yuko mwebwe muri abashene kabisa muri abantu muri ko murakora mwohanura iki abandi urundi gwaruka rukivuga ruti rukicibona ruvuga umenga twe ntitwoja muri comedy mwobahanurike mwohanurika abajene bicara atacu bari ko barakora
cyeje twanura abajene kweri bo kura amaboko mu mpuzo hariho umujene yirwa kwimirigara yicaye mugiye kumubwira ati eh ndabo yakaraka genda ukora ikiyede hariya atagenda kugikora ah abademo barantwenga twa tutarakora akazi ka comedy twarakora ikiyede tugapigika kabisa eh urakoro gakora amaboko mu mpuzo kugira wibesheho ubesheho n'umuryango eh cyo nico ndo bahanura kwere
nakahe kajambo ushikiriza abari ko batwumviriza
ahubwo muzohore murakaruka ahubwo ejo bazogaruka ejo bazogaruka asenge twabiteguriye ejo ya tuzatwagiye kurondera irasho y'umugore nkaje nange kurondera irasho y'umugore niko turabakengurukiye turabashimi muzaho rukunyene ahubwo mugende ne mubandi basani mubandi basani mubatemberere nyene mubavumbure eh nico cyiza
niki he kintu washikiriza bari kubatwumviriza na cyane cyane numvise ko mukora ibi bintu by'amasabuni wowe warakwiye amaboko mu mpuzo avuga ati jewe ndi umujene ngaha mu gisagaca rumonge sinkeneye kubaho nicaye atakintu ndiko ndakora ucuravuga ati ha mbavu ya comedy ngomba no gukora ibindi bikorwa bishobora kumbeshaho wohanura iki abajene usanga bicaye guhera mu gitondo kumarigara gataha muhira saa sita gufungura bo babwira iki wo bahanura iki
icyabe no bahanura kuko tumenye tuko turava niyo tuko turaje umuntu uravuka ugakura ukajya mu busaza nusubira kuba umwana ujya mu busaza me haja harimo batiyumvira ikintu kuko imisore turahendwa turihenda n'umusore gicino ba no bahanura dukura mu muzi akazi nakazi haja akazi inango karagoye ina ariko umaze kubona akazi usomya ko ikintu cyoroshye twa ubuzima twa tubona je naho abagore batatu no batunga nuko abagore batatu no batunga kuko je nabona ko ubuzima ubu bworoshye ubuzima ndawufashe mu maboko naho atagaseke bimfise atamuduga mfise ariko amafaranga kujya na mbuzi no bantu ko twe muri comedy dukene abantu benshi dukene ko abantu boza kuyunga muri comedy ariko imisore bari baracyaro baroshye cyane muri ya comedy acyana ko byo cyaba cyaba mugaya icyo no baje no bantu akweri bakura naho dukora comedy kora kandi kazi utuzinga turuzuye musanga umwana uri mwirigara ugasanga mama nguri ikiniki ikiniki azobimenya umunsi atahinda umukobwa nazamina ko buzima yana azokora kazi atiteze gukora kazi eh ndeno niko no hanura kabisa bakora kazi
mu guheraheza ikiganiro cyacu turagomba kubasaba kibutura na mugenzi we kugira ngo bashobora kudukinira udukomedi tumwe mu dukomedi bamaze gushira ahabona bamaze gusohora bashobora kudushirira kugira ngo abariko badukurikirana online bashobora kubona ibintu bakora ewana bakora ibintu bikomeye kandi jewe ewana ndabizeye kabisa
hangura
yega nka ntangure pipi
nanone
ndamaze telefone mugore wanje ndabyo yaye
arosheri Udamasi sasita singa.
Nuja nye.
Wagiye kwa makurata?
Nuja nye.
Nuwe ya kukoye. Hakuwa mbaira na kukoye yonumande ya gura TV. Iciza TV. Nga zandaraba aba komedi. Nabandi basaniwa mu Burundi. Hakuwa hukwa ye mumutu. Hakuwa ingo na weprastamoru umire. Kunyaguri kunyaruka. Ara.
Ha umutipe je namwishuza amafaranga yanje zijya miliyoni izi ndamufashe hagomenga na mu telefone ndugo niza telefone
telefone kandi ufite touch wewe singiyi
ufite touch
ah chefisa akandira
ndamuhigishe
kwa mubutse
na murwanse
duayo
allo za miliyoni 30 wazizanye Ujutuwa milioni hizi. Nibumbe majana haya. Ujutuwa alahari hiya. Umushiri ya mgole wa anji. Hanyima wewe. Ujutuwa milioni hizi. Urauna kuri hiya nzu uchuku. Ukachukata hari hiya. Mkubanfu. Ukachuke nduku. Jeni chaya handi nyeni. Kwibarabara ya banki. Okay. Uranyumva?
Ah no mahera.
Je ndimo milioneri je mu mwanya ngaza amabilioneri.
So gutarongwe rongora urabe kuko tuzuyagira ya mahera rongora.
Je ndongora. Mfisa bagora.
Kare mu gaba office aho bwangwa ntabwa aho bwangwa buri. Mugo bwangwa ntabwo mengura umukobwa mo. La umugabo
abana bahungumane barazifise
turabashimiye cyane turabashimiye kukajya mwaduhaye nkuko rero mwari ko mwadukurikirana ikiganiro cyacu kiba kigeze ku musozo turashimiye cyane kibutura turashimiye cyane na gipantaro twasaba abanywanyi b'Iciza TV abadukurikirana bose ko bagira like bagira subscribe hanyuma mukabandanya muronka bishashe bimeze neza abakomedie ndetse mukanahigira na byinshi tukatwabwira ngo bye bye.